nọ n'akụkụ ụwa n'ibe n'ibe nke ụbọchị tata abụ m Ada Olisa gara akụkọ anyị. Sociocultural organizations na Nigeria egosipụtana na ha kwụ gọọmenti etiti n'azụ maka ijeri naira 70 ha wepụtara iji kwado ndị ntorobịa ala Nigeria. Ndị isi ogbomosho Descendant Development Association Oyo State gosipụtara mmasị ha na ya bụ atụmatụ. Mgbe ha bịara ịhụ onye minista na-ahụ maka sports, youth and development Sunday Dare na Abuja. Onyeisi oche ndị otu a bụ Air Vice Marshal Bolaji Adigo gbuchara ndị gọọmenti maka mbọ ha na-agba ịhụ na akwagidere ndị ntorobịa n'ụzọ enyemaka dị iche iche, kwekwa nkwa na ndị ntorobịa ga na-akwụdoro ndị gọọmenti oge niile. Ebumnobi atụmatụ a bụ ịkwado ndị ntorobịa n'ihe gbasara nnụchọpụta akara aka, ịmụ ọrụ aka nakwa iji ihe ndị a mepụta ihe bara uru. Ndị gọọmenti etiti adịla njikere ịkwado ndị ọrụ ugbo, karịchasịa ndị na-akọpụta ose na akwụkwọ nri ndị ọzọ, maka ahịa ala Naịjirịa nakwa ahịa mba ụwa niile. A ga-esi n'aka ndị Federal Ministry of Industry, Trade and Investment ya na Mmekọrịta Paper Producers Association. Onye Permanent Secretary Ministry abụ Dr. Sani Gwazo kwuru na Naịjirịa so n'otu n'ime obodo ndị kachasị akọpụta ose na mpaghara mba ụwa niile, ebe ha na-akọpụta ihe karịrị metric tons 90,000 kwa afọ. Onyeisi oche Nigerians and Diaspora Commission (NIDCOM) Honorable Abike Dabiri akpọkuola ka e kpee ikpe ziri ezi maka nwaafọ Naijiria a gbara ọkụ na Libya na mkpụrụ ụbọchị 7 n'ọnwa Octoba na Tripoli, Libya. Abike Dabiri mere ka News Agency of Nigeria (NAN) mara nke a n'ụbọchị Thursday ka ya na ndị Libya Ambassador to Nigeria Ayad Atayari mechara nzukọ na Abuja. Onyeisi NIDCOM kwuru na naanị ihe ndị Naijiria chọrọ ịnụ bụ ka e nye ndị mere ya bụ ihe ntaramahụhụ kwesịrị akparamàgwa ha. Ndozi Libya kwere nkwa na ha ga-eme ihe kwesịrị. Ha kwukwara na aka kparara mmadụ atọ bụ ndị a na-arụ aka maka ya bụ ihe. Ndị International Organization for Migration, United Nations nakwa Libyan Interior Ministry katọrọ akparamàgwa ha kwuru na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Onyeisi World Bank Group Mr. David Malpass etola gọọmenti Naijiria maka ego enyemaka ha wepụrụ na mmanụ petrol. Nke a na-eme n'ụbọchị Wednesday mgbe World Bank na ndị mgbasa ozi nwere ọgbakọ na Washington DC maka ihe gbasara International Monetary Fund (IMF) nke afọ 2020. Mopas kwuru nke a mgbe ọ na-aza ajụjụ gbasara maka ọtụtụ ndị ntorobịa Naijiria na-enweghị ihe ha na-eme, ya nakwa ọnọdụ COVID-19 debere ụfọdụ ndị mmadụ n'afọ a. Akụkọ a bịara gị site na Nigeria Customs Broadcasting Network (NCBN). Gbaa mbọ ka ị sonye n'ọba mgbasa ozi anyị dị iche iche. Abụ m Ada Olisa. Ndewo.